ariko bino biba mu gihugu birababaza umurundi wese nukuvuga kandi dutanguye kubibona mwazino ntwaro suko twa je sinari bwabone ibiziga by'umuntu babaze myizose sinari bwabibone ariko zino ntwaro nukuri barabe bisubire ko turonka amahoro kuko kino gihugu umuntu agishitseko ni byiza ko yotwarira abarundi twese ariko ugatwarira abiwawe si byiza na buhoro twese umuntu abutse haba habutse amakungu yose ntihazoba habutse nyina w'umwana ntihazoba habutse se w'umwana twese tuba tubutse nk'uko ariko naho dutera tukavuga amaradiyo akavuga kwanza amwe yoyo barayazimye bayazimya kubereka ariko tuzovuga twashaka duhere twese kuko umubabaro ni uwa twese leta ndayisaba yuko yohindura inyifato kubera cyewe bino bintu mu Burundi ntavuze nari bwabone n'ukuri kandi ubungira ndababyina abo bantu batwarira igihugu bativatikanye n'Imana si byiza kuko ntiwoshobora gutwara igihugu utivatanije n'Imana kuko igihugu si cy'umwana w'umuntu ni cy'abarundi twese ni cy'Imana twagihawe na data wa twese ubwo rero turakwiwe kukibungabunga nk'uko data wa twese arumwe ntiwibaze ngo utware hari habi wawe ntabi wawe twese turaba turabadata uwo muntu rero yibaza ngo arafisabiye na teshwat kandi agiye kubibona uhoraho agira azane uburake amurakireko akubita amutongore uwo muntu yibaza ko ariko atwarira abarundi nabi ariko aratabona nukuri na uwo muntu ahari hose yibaza yuko hariho imitego yateze uhoraho arajya yitegura twese turabumwe nukuri